Eswana. Uyeswana. Ha. Lalela. Ngikutshele tindzaba letibuya enkosini. Uthi okandaba tintfombi imbali yemaSwati ayiphelele esigodlweni elidzidzini mhla tingemashumi lamabili nemfica enyangeni yengci. Titawufike tibhalise ngalelo langa. Kuyawuphunywa mhla tingemashumi lamathathu bese kugecwa umhlanga mhla tingemashumi lamathathu nakunye. Titawubuya mhla lulunye kuyo inyoni. Tiyaphumula mhla titimbili kuyo inyoni. Tiyawuchitha umhlanga mhla titintsathu bese kuyagidwa mhla titine. Bese tiyakundiphete mhla titsithupha. Umyalo etikhulwini. Nguleso naleso sikhulu kuthi ngeka sikhiphe emajaha lamane kuthi achube tintfombi kude kuthi nangabe kukhona kungaphili kwalomunye webamfana. Mabili emajaha abikele labo labafanele nekuthi abikele batali noma lomfana asafakwe esibhedlele nawo lamajaha ayati ukuthi tintfombi tilala todvwa nemajaha alala odvwa tikhulu tiyayalwa ukuthi tingakhiphi bamfana labancane ngoba ngekweseleka kwemhlanga etfutane labamfana ababe basakhona kuhamba indzawo lenze. Siyimbali yemaSwati sichakazile sitayincobi iCOVID usho njalo mlomo longacali manga bethe
bethe wena phakathi
lokhipha simemetelo inkosatana yembali sakhizwe nine bekunyene imbali iyatiswa ukuthi ingeti netinele tekwebolekwa inga makeup ingaruchi obabe tikhulu abayele bamfu labangaphasi kwabo kuthi bangalokothi bathinze noma bashaye libutho nakwendekile lokho nalo lilahle kubo tinsatheli tekhaya netangephandle tiyayalwa kuthi tithathisise kahle ngaphambi kwekuthi tibhale bayethe kwenwa phakathi.